Njengalokho imali iyinye inemasayidi langafanani nempilo injalo. Jobe wathi kumkakhe ngalelinye ilanga ngeke semukele lokuhle kuphela kuNkulunkulu nalokube kude asivelela. Futhi naJesu wathi eveni ndawo balusizi. Kanze kunemthandazo futhi encwadini yaJohane lothi ngifisa konke kukuhambele kahle. Lusizi nekuhanjelwa kahle tindvo ezilongu saphila eveni. Vele kutawuba njalo ufanana nemali. Kutawuba khona lokuhle, kutawuba khona lokubi. Ungaze ubophe uthandaze kakhulu mawubona lokubi kukuvelela useveni. Phumula mntwana sekhaya. Kutawukwehlula nako emasayidi mabili. Singwa sakavuka Udle, silivi laNkulunkulu uyaphila nalo liyaphila nawe litakuphilisa. Mateyu 11. Ngiyathi kuthi kumbe simfundzile kane nawe futhi uMati ngisho ucimetile. Mateyu 11 verse 28 na 29. Wotani kimi nine nonke lenikhathele nalenisindwa imithwalo, ngidani phumuta. Begani lijoke lami etikwenu, nifunze kimi, ngobe mine ngimnene, ngithobekile ngenhlitiyo, khona niyawuthola kuphumula kwemiphefumulo yenu. Mangabe awukhoni kuphumula emphefumulweni wakho kanulandzela Jesu, kufuna uhlole lokuthi wabitwa nguye yini noma wabitwa ngumshumayeli. Weta kuJesu noma weta esonveni. Weta kuJesu noma weta emthandazweni. Weta kuJesu noma weta kuBible study. La ngesikhathi Jesu akhuluma, inkolo yabaFarisi ireligion beyibophe umthwalo lowesinzako kubantu. Lizinga bebalibeke etulu ngenzaba yebungcwele. Balibeke etulu kakhulu ngenzaba yeminikelo, ngenzaba yato tonke tinto letiphathelene nenkolo. Bantu bebabona kutsi maye siyehluleka lijoke limatima. LabaFarisi bebanika labantu babophela bantu imithwalo labangakhona kuyethwala bona. Mawufunza Mateyu 23 verse 4. Kepha Jesu yena uthi bantu abete kuye utabaphumuta. Kanjani? Ngekuthi bathathe lijoke lakhe uthi lilula. Nakake uthi lelijoke abatithathele bona, bangethweswa ngumuntu. Lelijoka lemthandazo uthi abatibophele bona. Lelijoka lemnikelo uthi abatibophele bona, bangaboshelwa ngumuntu. Ngoba indvo yemuntu itawuhamba ikwehlule. Naku ke lengifisa ukucaphele, usatibophela utithathela wena lelijoka. Kwekucala ucaphele, ungalibophi uti nklinye. Ungathi nklinyi ngetinfo tasekukholweni. Ungazame kubeka lizinga etulu kakhulu ekulandzeleni kwakho Jesu. Kube uzama emalanga kumbe langifoti ekuzileni. Ngoba uphakamisa lizinga usuka kutheni uya kufoti. Ungezami kuthi utawuthandaza ema-hour lang 22 ngelilanga. Wenyusa lizinga, ungasiqinisi kakhulu stropo utate khama. Kani kwesibili, lelijoka usalethwala, ungasendi sibe lusi lestropo. Lestropo ngilokuthi bophela ngako kulelijoka. Ungendi kube lusi kakhulu, ngoba makulusi kakhulu utawukwenda mathanza. Utawuhle ungabonakali la Jesu abengabonakala khona, ngoba lijoke kumbe seliphumile selihushukile. Awusahambisani na Jesu nanetindvo tekukholwa. Jesu usinika kuphumula. Kwangathi usamlandzela bewungete wathi khanza udziniwe emphefumulweni, kepha uthi khanze unekuphumula. Amen.